standard 2, not to make gold mawa. Ufunde up to standard 2. But again, umuntu obeseva njengaye umholo wakhe wasefetshi. Uthe retire nje emsebenzini ebenenqwaba yemali in her bank account, not in retirement. Ebenoku esave. So, asibeki nama savings so that sikwazi ukuthi kunekhona ama rainy days, lento lezinto eziqhamukayo njengama emergency. Sikwazi ukuthi sithathe sicaphune lapho. Enye into ke asibeki honest. When you are overly indebted, seek help. Ungahlali wedwa ekhuleni. Iba nalo umuntu loyo omthembayo noma umama mfundisi ufike ukuthi mama ngicela ukuthandazwa but lena inkinga nayo ngizifake kuyona. Uthathe i-responsibility for your actions. Ungablame abantu abadala. Ngoba sinale nto yokuthi every time ukhona into engenzeki right in our lives bese sithi hayi abantu abadala benzeni, abantu abadala benzeni. My belief is that abantu abadala abantu basekhaya abangithanda, where would they get me into trouble? This is why sibathukisa ngabanye abantu baze bathi amadimoni. Ngobani? We blame them for things that we put ourselves into. God is love, abantu abadala are love. So, asenzeni bazalwane. Ngicela ukuthi sizithandazele. Njengoba sikule conference namhlanje. Wonke umuntu athi baba uyabazi ubunzima bami. Nothing is impossible with God. Uke uthi kuko kuzo zonke iy'nkinga ezinazo baba le yesikweletu kade ngiyifihla kodwa namhlanje ngicela ukuyi-expose kuwena. Because this is what we put on 10 verse 10, which is the devil has come to steal and destroy, but Jesus came that we may have life and life in abundance. You cannot claim to have life in abundance while you are swimming and drowning in debt. Bazalwane, savings, insurance is into it, but maybe in life, your assets, menwazi, insurance your assets. Invest. Ngizana ama investments. Fonina nabantwana benu. Fundisani ingane zenu to deal with money. Basebancane. Uthe umama sibafundisa ukuthi basebenze ngezandla zabo. But also train them in other aspects of life, especially kwezeyimali. Ngizomcela senze nje, because this topic is very, very close to my heart. Ngizomcela sisukume sonke, mama ngiyacela. Ngizomcela sonke sisukume sonke. Ngizomcela sonke sisukume. Ebese sihamisha upilatulo sethabe hamba. Uma uzazi ukuthi nenkinga yesikweletu, khuluma noJehova uNkulunkulu ophilayo wamafutha. Uthi baba, ngilapha namhlanje. Ngicela ukusinda ngenkinga enginayo. Ngoba le nkinga bazalwane yona yenza ukuthi singakwazi nanokunikela kahle enkonzweni. Ngoba uma kumele siqale ngoNkulunkulu sithi, no, anginasesontweni ngoba kwayena nomashonisa unayo esontweni. Izwi likaNkulunkulu bazalwane lithi lend expecting no return, which means give. Msize omunye umuntu expecting no return. Ngicela siwuhamishe upilato losethabehansi sabona kaJehova ebese siyazibika kuJehova sithi uNkulunkulu wamaprofeti, nazi ezami kweletu ezingixakile, ngiyakholwa ukuthi awuhlulwa lutho. Ngicela ukuphuma kule nto, kule jele engaphakathi kulona.